sang. Ma lady sang.
Les outils à raccaver.
Ma lady sang.
Les outils à raccaver.
Ma lady sang. Y'a les outils. Reza. Les outils où? Toi. When I first saw you, I was crazy like hell. Thought if me bin kahwa preacher, I will fail. Les outils, I promise you, I don't kiss and tell. But God, when I get shalela, I love you like hell. I've been planning to approach you, my rekahwa taba. I mean, the more kahwa born, I get the more on time. I've been trying to get you off my mind, but kwa khana. I mean, I'm in love with you, baby, outlankana. Love the way you look at me, I like your star. My love for you is getting stronger every time you smile. So please, girl, smile. Just smile for me. Deep on tsunu no taha papa, come and put it on me. But get the hoho rata for as long as pela san. Every time I touch my jammy, I bela san. Di feel pop, otla di bona di chena. Hoffe te di a choke a chene di tla gena di nchena san. Sepo no no si di koti marameng. Hasena ke se tswana bota buta tabateng. Was sexy on Zwembu ole Pakistan. From the first time ke go bona o sha Patrick of Stan. Lady, ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare Harelame, akonyale. I'm down on my knees, kya propose a sankhane. Fa kere kya go rata ga ke bui maka. Ke batla go go dira mosadi wa lelapa. Eish, on ratile ke ntse ke le mosetla. Ba kana ba bua gore ntshisitse phetlha. Ba tlogele ba lotsana ba kana ba bua. Mare baby na fa ka ntlhala kya go go sua. Ka o sane ke tlo go ntsha lobola. Le geng ka lwala fa ke go bona ke a fola. Will you marry me?
Of course I will.
Really?
Yeah.
Eish, nkete ke a bona. Richitse ko lapeng. O tsama o rwele notsi junior mumpeng. Tseo ke ditoro mare ga the dreams come true. Nyakuthanda, I hope you feel the same way too. Yeah. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela san. Mosadi wa ga Kabelo ngwetsi ya ga Modiegi. Lerato la me ke tsipi baby ga le thubege. Ke lerato baby ga senna ntshware ka ditsepe. Ke go otle ka tladi mothwana ke swa ke ikepele. Ke bone kgomotso ga kala. Ga ke itiri I'm addicted to di katara. Sethunya sa pelo ya me se kgabile ka mebala. Ke fumane mo kapelo wa me ka namana. Bomalome ba kae ke ntshe magadi. Dikgomo di le soma matlhano tse di tshegadi. Ba bone gore tota se ga se papadi. Le ge ke go tsenya reng ga re tlhoke dipaki. O bogalela ke legare la minora san. He ke valwena ke actisa bonyora san. Le ge ba ba jela se ba ka re nyonya. Re tlilo ba together forever till re bona san. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me. Ke a go rata san. Ke a tsamaya san. Sa di bala ke a boa ke tlo go tsaya san. O mosadi wa me o le mongwe fela. Ke a swa ke ikepela ka legare la me.